Production.
Songe mbele wa Kenya, Mungu ibariki inchi yetu.
Kenya inchi yetu, yesonga mbele, nendele na muwa mwinge na ngwataniyo. Tangu tupate uru, bado jamuhuri yetu yasimama imara.
Kenya number one.
Kukuza amani kwa jirani zetu.
Kenya number one.
Kenya mando.
Ayubi.